Come back, come back
in there.
What's on?
Anything from that filth mouth of yours. All you want is a one. Is that it?
Skazo kuluma rasha.
Get out of the chalet, man.
Rasha.
Upeko inbopam bambozone. Isbona ndingo lahlelwe ngaphandle ikati leleziko. Ifana nje nempula kalujaca anamva namphambili. Ndiyalala ndiyavuka inyembezi sinqamlezi umbombo andehluleli nobakuyasa nobakuyahlwa suku nosuku ndilala ndisithi kutheni ndihlupheka umbuzo omnye umile kutheni ndihlupheka ndihlupheka ngokungani ngolahlelwe ngaphandle ndihlupheka ngokungabe ndingafanele uba ndisemhlabeni ewe ndiyaphila ngokwenceba kodwa ndiziboni ndingofanele ukuphila sono sikabani mna endisibhatalelayo engasekho nceba nanyoba yokuba ndingaphila ndiyahlupheka ingani ngothwele amazinki khumoya ndiyahebuka ndibheka ngapha nangapha akho mntu wandiseka thixo awusenanceba nango bomi bam awusasikwa na imfesane xa undibona ndihlupheka yini na ntlupheko ndingoqalekisiweyo na kutheni ndingenophila njengabanye abantu ndiphile ubomi obukhululekileyo ubomi obumnandi ubomi zokuzibona ungumntu nawe why am I suffering do I have to suffer as if I'm not a human being even animals have freedom but me I don't have freedom ndiphila ngaphantsi kwentlupheko ndodlulwa sizilwanyana nemithi nayo iyakwazi ukuphila I suffer kodwa mna ndiphila ngokungandi sisidumbu into engasekwazi ukuphefumla le ngakwazi ukuhlulela usuku nemini why am I suffering is there anyone who can answer my question akekho kutheni ndihlupheka thixo ndibone nami